Reka no guguwa muranga Habashome sabara shogya havana You promise too much Mutamanye muryo mu future murazana.